Fifi, ain't proper no BD. Fifi, you're my baby. Jagala bene na we daily. The tulum ya batasi. Jagala kuni ya mapenzi daily. Mumu kwanu chasoma. Wamponya stress chatoma. Ama penzi ganyoga. Only see that what baby na kufunya. I wish you could know.
Sembele zaba nunga.